tapigana na maisha. Oh, yatakuisha, yatakuisha mama. Oh, yatakuisha, yatapita mama. Oh, yatakuisha.